ahinya gi weche ma jatend piny wachogi. Nyisi ni nitiere moro e sirikande. Nikech abed ni en sirikal matiyo maber, sirikal ma nigi advisors, sirikal ma NIS tiye motegno, kikal gimanya. To ibro yudo ka kar mondo jatend piny chung' e wi gari wacho wechegi ni jo Ford Foundation mara jo ang'a ang'o utimo kama kama, to nitiere maling'ling' ma kagiseyudo to gidhi to gimanyo achiel ariyo adek kuom jogi. To kapo ni gitimo gimoro mokalo chik, to doho nitie. Titerogi e doho. Ma kata kapo ni ng'ato nyo obedo abducted, titere e doho. To doho ka emiwacho ni wan gimomiyo wakelo VOJ ka, en ni wan gi maling'ling'. To kendo waseyudo barupe ni VOJ ema ne imiyo pesa gi jo Ford Foundation. To VOJ ema pango gik matimoregi. Emomiyo wan kaka sirikal wakele doho ka. To kapori mano ok timore, to mi ipenjo ni to kara en gir siasa emomiyo jatend piny wuok kode oko to lande kaka ilande no, barua kondik ne Ford Foundation tikeyo kaka ikeyo no nikech idwa go kode siasa. Nyi neno ka chieng' ngeso vijana moko wuok to the office Boniface Mwangi to kendo giwacho ni sisi ni Gen Z wa serikali. Serikal nobedo gi Gen Z mage karan. Mang'iso ni oorgi gi ng'ato manie serikal nikech giwacho ni gidhi kwero Boniface Mwangi mondo were gi weche mag ng'anyo. Mondo were gi pango weche mag ng'anyo. Sisi ni Gen Z wa
serikali.
To maling'ling' ma bende wayudo, achiel kuom Gen Z wa serikali go, en achiel kuom jok moko manyo otuma salamu na achiel kuom jowetewa manyo ket namba gi oko ka. Ni mondo ornegi salamu. To gik mane wacho kucho ma bende wane mane wamenye, mwa keto duonde TV, gik mane wacho ka bende mane ondike message no. Ka en Gen Z wa serikali to kara occupy Royal Media Services gi occupy Citizen ni. Kara gin bende gin Gen Z wa serikali.
Achiel kimedo achiel ok dang' obed 11, obedo ga mana 2 kende.